ya obia hu se o yare enu nti ye fe yesen na ye se a ye fe ni se eye atente ne aboye se jonso ebo akoko ifi se ni pa bebra ye nhwehwe mu wo man mu last one afro barometer sovia ye no wo man mu no Ghana fo wi ohabia emu adu otwe nan akan se wo mu nsusu se oman atemu adwuma no wo mo eni afa enti eyaade a eha adwen pa se gidie ekɔ fɔm wɔ ɔman atemmu adwuma mu a ɛtumi ma yɛ democracy no ɛhwe fɔm ɛno nti no ɛsɛ sɛ saa de no ha yɛn na as ɔman Ghana no yɛtu anammɔ a ɛbɛma gyidie aba yɛatemmu adwuma no mu ɛfi sɛ gyidie ne atemmu adwuma mu a ɛno na ɛma biribi a yɛfrɛ no instant justice sɛ wobɔ masum na mnim sɛ mede wokɔ baabi a menya atenten ne awobɔ me ana mabɔ obi yɛmfa saa mmuman ɛno nti no sɛ biribi bi a ɛsɛ yɛyɛ na gyidie ba yɛatemmu adwuma mu no ɛsi yɛtumi yɛ yɛhunu bie mu sɛ atemmu adwuma no ankasa no wɔn ankasa wɔ wɔn kuo ɛyɛ mmaranimfoɔ kuo ne adeade ɛno nti no a ɛhyɛ suban biara Ghana lawyer biara ɛsɛ sɛ obuo na wɔn nhyehyɛ ɛwɔ hɔ no saa kuo no ɛhwɛ so ɛfrɛ no general legal council no wɔn da biara no akɔyɛ sɛ wɔn ɛka kɔ afa bi nti wohwɛ lawyer foɔ a wɔn wɔ ɔman yi mu a wɔn asi wɔn bo sɛ wɔn deɛ yɛ NDC foɔ no biribi biara a ɔbɛyɛ kakra bi no ne atwe no sɛ bɛgyina ha wɔanyɛ sei a yɛbɛgye wo license. Enso so no wɔn a wɔn wɔ MPP afa ɛwɔ ɔman yi mu no wɔn ka deɛ kyɛn saa nso yɛmfrɛ wɔn baabi akora ne abua atɛn atia wɔn ɛna ɔman yi mu so yɛmmerɛ ama ho kwan sɛ biribi biara nkɔ so a yi a tenten ne nkɔso yi a woyɛ lawyer o woyɛ hwan o ɛsɛ otumi ka bi na yɛbɛtena ɔman yi mu ama sɛ lawyerfoɔ bi ɛka bi deɛ a na kyɛ sɛ wɔn nim sɛ wɔn wɔ afa wɔ nti yɛnkɔtwe wɔn aso ebi so ka deɛ boro saa na wɔn nam hɔ wɔn afa wɔn ho adi a sɛ ɛne Commonwealth nhyehyɛ no ɛbɔ abira sɛ Ghana bɛtumi akɔ abatoɔ na abatoɔ no ara mu kwabrane bɛyɛ nwɔtwe yɛbɛ tututuo akunkum wɔn nyɛ sɛ bi a wɔn ayɛ bɔne bia deɛ wɔn ayɛ ne sɛ yɛato yaba na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ ɛho nsunsansoɔ no emu bɛyɛ fan na nipa a yɛato aba sɛ yɛpɛ na ama na bɛdi yɛ so as MP anaa as president no saa nipa no nsa aka saa akonnwa no na aban adeploy sojafoɔ ne akɔtoto atu akum nipa nwɔtwe na ɛfiri saa berɛ no bɛsi nna yi yɛntee kum no yɛntee gyanoo mampani a ɔhwɛ ɔman no so koraa no ɔnya akwanya biara koraa ɛnkyerɛ ɔman no sɛ anammɔwei ne anammɔwei ne yɛtu ɛfa abatoɔ mu nipakum a yɛakum wɔ m no ɛti sɛ yɛtena hɔ sɛ yɛnyɛ ho biribia na ɛba bɛyɛ sɛ ɛ normal part of our life a signals a yɛsɛnde akyerɛ Ghanafoɔ ne sɛ abatoɔ biara nipa wu koraa a ɛnyɛ hwee ɛba saa so a na ɛne Commonwealth nhyehyɛ no ɛbɔ abira